Sawa, 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 tutulie, 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 tusikize mama. Haya, tutulie, tutulie.
Asante, asante. Naomba. Naomba.
Haya, haya, tulieni, tulieni, tulieni. Tulieni, tumsikize mama. Haya, sawa, sawa. Asanteni, asanteni, asanteni. Poa, poa.
Naomba wa Kenya wote wapige kura kwa amani. Asante sana.